I'm going to go to the house. Okay, unu ko na enyi unu. Ko la na ko se. Hala mo. Mo to wa le se la. Ai vu, ori. Ata ya ko enyi unu vu ka ibu a ko ko na landi a re di.
O se.
Ta to ya ko enyi unu vu. Wo bu na bi a ibu a bu. I'm going to go to the house. What's the name of the house?
I'm not a tavo.
Avo.
Cambia and a meeting, military go harbor. Say, Chucky, and I may wear a table when you bay. Even we could know, and then when yes, and I'm making a telecat, and I'm not there, the Munai Kayano. Now I can't get a tidy way, and I thought I will afro. Now come by the ten and meeting. Now even you can tell me so, but I'm not an American, she ain't. I'm not an animal, and my daddy didn't have by. Before we told them, I never bought a tequenta at Tavalo, Wesley can be a put take, come and I never know, Luya. Eh? Now, one of men are now waiting for Maki and I can narrate gentlemen. Nancy, now I'm a million of you. No, no, Mr. Can make a teacher or money. I've been a mover, I kept Tavalo, no question. Wesley come on, no, 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 eh? Son, I thought Tavalo for neither my men and them.
You said,
and I'm meeting.
You
said, as you know, Nambuana come in, but then Mambuana kept them.
That your mother, Chimezi.
Sino Niru Niru Kamagana, Ganamara Ganazu. Sino name many Nazu, Narunido name many Narunazu. Sineja and Ivy CJ, the Kai Berebe, Kai Square tries to wear their way Nakwa. Sina Menlo Dala Vayez, Anyam Basago Nagia. Sina Iva Macana, you well in the mood, Ezzy. Gossing me when we know goes to go and waft as the animal can feed them. Sinania will go, we are there, we go down, go booze or chucky. And I even got a ten and milly kitaba, where second there can now you. Biko can and Dodo don't know booze or Tiamana Biko no. Where do you know where you can at them? Macana will now offer losers where Lunus is Dovem, Namakaera, Mamma Macawa, Tawam Maddo. Mana bian alele ne welu biko wetie muno nu yole nu yola na yoru nwoke yoru nwanya na akpagali we no kataku ne we wela kunu wetu che maru esin mugbede tebe ka ndia ka ndia uzata fu onwem na ya ka mgbede tebe ibe na nya bibe unu se mu bia me no ya ka nna ile ni
se na se aye tene ulo aye tene ulo ni haba au na anu goko oku tata jido oku ajide se nti. I see na tata. No, if you have a can you want to make one? Never to tata. Bido tata, I was okay. I give I was okay. ajọ nda abọzi oke uye kenye ezigbo oke kenye na ezigbo di kenye na ezigbo nwa nwa ya abali awuni ofure ndu ucho ofure iwe ora akwu n'onya ka ọ bịara taa asị ọ ile ọ bịara taa ta ka ọ gụrụzi ngwara funatia ọya mek ijidekele n'onya wivu n'ovutu onya wivu abụbụ anwụ wee si ka unu welie gọzie nye welie chụọli anyị ndị ilo ilo mmụọ ilo mmadụ agha ezi agha si n'ụlọ agha ikwu na ibe kpọlọmọnụ emeghe ebo asị na ka ọ na-ekwu tata na ọ na-ewofu ya anya ka a na-ewofu ya na-ewofu ma ọya a na-ewofu enye na eke na-ewofu ya n'oye na-ewofu ya n'abụ na-ewofu ya na nkwọ abịa naanị igbo n'azụ ka o welie keta oke iwe mmechiri ụlọ afọ anyị aghazi abụ ajọ iwe anyị mieghe ekute ikudu ma ọ na-agha ada ụwa ma ọ na-agha ada obodo mma ajọ nri olileli ụlọ afọ ka ọ bụrụ esie ike ọ bụ aghazi a na-akụ ya ma ọ bụ na-enye ya nsogbu arụ ọkụ n'obi ọya abụghị ana ụkwụ na iji ya abụli odo n'igwu ebe ọbụla ọ zọrọ ụkwụ ya abụli ihe ọma ọ na-eme n'iru na ọha nọ n'azụ na-eme n'azụ na ọha nọ n'iru ọmụma aka ụkwụ na Nambia. Na anya ka a na-ekwu anyị si na anyị ekwuwerukwu ya eke kwuwerukwu ya n'oye kwuwerukwu ya n'abụ kwuwerukwu ya na nkwụ si abịa naanị igbo n'azụ ka o welie keta oke ọya ngwaji nwayọ nyezie m ọkụkọ ngwajizie nwayọ ka ịdọnye ngwa dọnye elule ihe anara eli ọba ihe anara eli ọba uje onya bụ ivu unu onya ka ọ kwelu unu ihe anara eli ọba ọnne n'ihu ihe anara eli ọba ihe anara eli nyabụ ọba ọnne arịa unu ka ọ zụrụ ịchakiri nwaanyị anyị ekene gị anyị ekene gị nke bụ ya bụ oke na oke ọkụkọ ọ na-enye unu akụ unu mee ya oke na ije ebi mee ya oke mee ya nnekwu n'ọnya ka onye enye unu wee sị na tata ka anyị na-ekwu okwu a na-ekofi olumụmma olumụ mmadụ olumụ akụrụwele olumụ iri isi ike na tata ka anyị na-ekofi olumụ si na-eke oye abụ nkwọ n'ọịba anyị kwu n'isi ara awụ ya ajọ iwe aghazie mee aka nkụcha isi ga ana o bugh esie ike ọya abụghị ana ụmụ ije ga abụ odo n'igwe ọ na-eme n'iru na ọ ga anọ n'azụ amụma akụkwụ na ọịba anyị kwu eke oye abụ nkwọ ọya welie si n'azụ tuge aka na-abụ gafia aịsi nke bụ nnekwu ọ na-enye gị nnekwu aka unu mee ya nnekwu ya emee nnekwu n'akara aki ya mee ya n'iji ụwa ya mee ya n'iru akụ akụ na ire enwe enwe oketa oke dị mma awofuli ọnwụ wofuli nyanya si eyizi n'egwu si agbazini awụta n'ọnya ka ọ na-ayọ unu owee si na-ekwuli eke oye abụ nkwọ isi agharazi awụ ya si n'ọnụụka anyị kwuru ka nkụcha isi abụzi maka ya n'ọnụụka anyị kwuru ọ na-eme n'iru na ọ ga-anọ n'azụ na anyị si ka anyị kwuru eke oye nkwọ ọya aka na abụ ọya na-ekwe nghọta nkwazi anya ewezile ụwa ewuchazie ewa ọka ọwụcha ọ na-awụchakwa aka otu na aka ajọ ihe ọya kwụọlụ mmiri ọṅụṅụ ugboro ise na ba ka ihe osie wee lu ụlọ n'ihugo na ọbịa ka oyi eghighị ọrụ na o nwere iwe ọ na-asụ asụ na be gị ọya na ya ure ya Only one assassin, okay, it's only a loaner. A loaner could only your honor. On your honor, okay, but how do I lie? You
say,
a loali all. To Taveli ego. Hotel is the body. Hotel is the bone one. What for really and that color? Lawyer
corner,
yes. Hello, I on I said, I give word. Oh, give work out. Give work out, listen. Give one my butter. Lawyer corner. I'm putting my money in that room. Lawyer corner, yes. Aya, potaja, potaja, kewini mi. Nemo kuchin. Watia kanana, potaja. Nazo kwa ya waya. Nga, kuhivye ni mi. Potaja, kuhivye ni mi. Waya, waya. Nga, wifu kwa. Kuhivye ni wote.
Kumpani.
How did you go about it? Huh? Did you go about it? I tell you. I say, no one be you. I don't know if you go to it. 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 I don't know if I don't know what I'm saying. I'm going to go to the house. I'm not talking. I see no water, so no water land.
He said,
I am in Louisiana. I ran it. Not the gumma. I just tell you over Oriana. I am.
Thank you.
na gi woru mele woru mele haba boko ma nwochi mezu woru mele do na 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 mba ukwu na na ebeterete ai se mi si ta wununu no lowa won won egwuonwu odugoli na mma na eke o
ise
odugoli na mma na oye o
ise
odugoli na mma na abu
ise
odugoli na mma na nkwu
ise
ajo nwoke mo ajo nwanyi ina onwere ka odu ndu buku iwa mma ma oke emili aka onye anwuru anu mmili ai se mmili gbu onye ahu no iba anyi ti nwa
ise
awe na ikwu bu okwu si na ela obia na oru mmili ibe niile bu oke nunu ye nyi enyo
ise
oke bule bu ka oga na taba o
ise
unu wofu wa oya
ise
wofu wa aru aduro mma
ise
otere ezigbo di ezigbo nwa
ise
ibe niile riru oma
ise
ko we lutebu na aru otere nu ni ibe ku nu nibe yeye nono moye si na ora adu ile ya tinye isi iwa na eme we nwe isi
ise
na o kai ku ni isi ai ku ni isi ora bu liba ina na na ya na odugo mma
ise
e wo so la obo na